could have spoken English, but maybe you only express it much better the way you have. So with your kind permission,
Bacho ene Okatakyie Afrifa mense no akwa kopim e wo gbogbu wulomo ai wo akopie wo gbogbu no no papa na akokura na baje se fita no a wo wale akwara wadi mfie dumie no no Okatakyie Afrifa mense akwa kopim e wo papa no na himfie a wode acha opeko eno ena ugusu a ohwe ntie ya bra na sema eja wode nam ene acha opa wode maye ne sema o kan ne de ye se wa wuti mimimi ntumi nkan ma no ntie nko ne nko tie bi wai
It is no more about one. They won't do one with you anymore. You really can't sit and say, may you know, let me not need to be here. And so, and also, and yet, excuse.
Pacho, in short, no, unia kopi mo hodi na chaopa ako. Wono ma, ebi tise Kevin Taylor kwa si ampenye ni jimi na o instigati ye nuyanom enkanaifo. Se Okatakyie Afrifa mensa akasa. Chese ono Okatakyie Afrifa mensa nense ma wakano. Kevin Taylor nken bida. Ne wase enkanaifo ekoko bono no mukum no se sen. Afinsu Angel FM su yenko ni yenko unkwashi Angel no. Yenshino ni yenye ni deno. Sabranti efri muba nasa enkanaifo unkuna. Wote wano mampati ya dia na wabaju ni. Dia mpacho dia na wawo kwa siyampenji ni ayodo maini. Gabi nani hune pefu ni beji mifotu mutu mwa. Asha wu ni ya ufiri izra ababa wale watu wako tinefi ya uyi nkwa la hapa mpeso no. Dia na wabaye. Ndiyo Okatakyie ni opacho. Onipe bia ufiri too big so ofuma ompacho ubia no ni mnyansa. Mesei. Mo pa mo ma menya de bi na mehu se we de me ankasa mafo moti ambati ehu asem e makwase bi ama meka se ne kokopa otumfo wadi nsamfo no matea no ti menfo me mefo mo bi ama pa ne chew ndi Okatakyie ena wo no ma wo pa chew no wa otu abeka nsamfo bi ama kokopa ne chew ababetan ababeto na adwuma oyɛ so ne wo ni radio so aha de asem eno ano no mbacho mele mbosia meda munyi na mase wai salamu alaikum boy